Sharp, okay, yes.
What's going on?
Nothing.
Thank God for that.
Njana coach usabelo ebesithini? Bethetha ngumzimba abawufumeneyo kwi-driving school yasithembisa.
Yeah.
Yho. Ndimngcwabe pha nje uSimon.
Wait, what?